imibimbi lena kazifunimaingalikuza ugeswa imibimbi lena noma imithini na andimdala for ufuna ilayisensi ingathi ndingumntana esikolo kuthi endizawufuna ilayisensi namhlanje ngumam intombi ngumamni mntanam wembathani uthi ufuna ntona norolo hayi mimi kaloku mna zandamiswa kwangabantwana bangani njenganxibanga uniform sithi phayi
casual namhlanje mama asikoapho
intoni mama
ewe mama
hayi kaloku yinguko ndimdala switi mna ndimdala for
ezonoandithini
mamaayonaigugelanga
uthini baba ufuna isavana
mama
andiyigugelanga isavana ya ke noror ningobani nina mama
iyaphithathi
litye uxase phaa uyeke uba umathile apha thathi litye uxase phaa ndingakanani kuwe ndimdala ndimdala ndingakonyoko thathi litye uxase
phaaumsebenzi
kabani kaloku mntanam lowo ndingena phi nasuthi phayi mna kuloo nto yomsebenzi
wakhotheni
ningenazona nebhetshes hayi subambe linantika ngamandla nantika wethu
nantika
suyibamba apha ngenantika ngenyawo
imoto
ya kanti mdala for ungamnalayisensi aninambeko kanene hayi nororo sushawuta ungowaphi wena suthi
phayi
ya ke ndiva kaloku sithe khosegqebeha ngokathi ndiyayazi
ngubanakuphauthanda
uthanda utywalo ngakanguthenge
nororongoku
mna ngoku andimiswanga nguwe kaloku mna ndimiswanga nguwe ngoku ke ngo ndiyadrayiva xa ndimiswe nguwe utywala bukabani mntanam anisebancinci bantwana bam nisezama utatalaza namapletyantoni suthi phayi
babele mama ungafuna ukuga ne
nsikebomvu
uyayithanda
nemali yecorruptionfunisele utywala nam okayofuni kuthi ndiyamthanda ke
notywalawenzenithandingowasegqeberha
esileni sasendifota nomimi
susinyawo
etywaleni bam ntombazana susinywayo etywaleni bam ya ke ntombazana unomama ongaka wena lolo unomama oneclivejenje wena ndiyababetha kabantwana qha ndidumanga ndakukutrapa mamela nomimi ubuyise eso sixo ubuyise lo savana ndingathanda phambana
hayi
ke makhwalo ndingathanga ndaphambana ndibuyise eso sixo nalo savana
bantwanaandalingene
kakubi nini hayi ndiyakubetha ndingugaziswa mna isle queen sasebhayi ndaza abantu abakhulu mna ndazabantu abakhulu mna abagxaki mnamntanam ndanishwabanisa ndazakha ingqoko mna ndananenzela phantsi bantwana bam mna ndiyaziwa mnegqeberha ndiyaziwa amagxaki
mnahayi
sanindiphambanela saphanesixoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa